Ntwana yam kwenze njani maplasha mangikubuka noma mhlawumbe ususabiswa ileven lomaphuza wasocabanga ukukhotsa noma nawe usuyahlupa nginibonile izolo nihamba ngeginza nishaya idudla buka ngicela uyeke mfethu ukuhamba nosibuda ngoba lezi nto enzenzayo zisonigumbela ithuna ngiphatha ama-16 nama-9 bafana ngiyanikhuza abantu bayakhuluma ngalo mkhosi ohlala kamuza mubosha namhlanje ngubani ozokukhokhela imbeli ngoba uyazi ukuthi ulet lakho walisasebenzi ngenxa yokukhetha abangani wavelwa khwitha esikeni sondela lakumina fana nangi kufaka endleleni njengoba ngikhuluma nawe ntwana yami ngiyathemba ukuthi la mazwi ngiwashoya endlebeni yakho yangena ngoba umndeni wakho wakutuba manje mina ozokutshela ngicela uyekele ubugebengu ntwana yami ngiyakuncenga
isigebengu ngiphandele isithwefu ngile ntwana evuniwe randi nethwefu ngithwefu empile nzima iyashaya isithwefu onde jesu buka manje ngikhumbula amazwi amalungu ethi ntwana yami yekukuba isigila mkhulu buka manje ngikhumbula amazwi amalungu ethi ntwana yami yekukuba isigila mkhulu
Ntwana yami indaba yakho manje sisematheni akukho mnandi emphakathini okwaziwa ngosikhotheni akusho lutho fethu ukuthi uphile esimweni esinthwempu kodwa ekugcineni fethu kumele ukuthi ibhandele isidwebu abantu abafani awazi ubani okubeka engcupheni khona okufisela ukuthi ufe khona okufaka endleleni khona okulinda ubheke emumva mese kugwaza entanyeni masuyayisola sekwithini sesikise emshiyeni hlala nami ntwana please ungalalela abangani shaya idamu ushaya ithamu kumina ufana nomngane niyadalela njabuliso kuphatha imali yegazi manami ngoba ngithanda ukuthi unqinze ama-trust kudala khona ngoba nami le mpilo ngisuka kuyona olove engangisikima nababanye babo bashona abanye babo bayilengisa abanye babo baboshe ngibona ngimanxebanxeba mina kade ngangibona
isigebengu ngiphandele isithwefu ngile ntwana evuniwe randi nethwefu ngithwefu impilo enzima iyashaya isithwefu onde jesu buka manje ngikhumbula amazwi amalungu ethi ntwana yami yekukuba isigila mkhulu buka manje ngikhumbula amazwi amalungu ethi ntwana yami yekukuba isigila mkhulu isigebengu ngiphandele isithwefu ngile ntwana evuniwe randi nethwefu ngithwefu impilo enzima iyashaya isithwefu onde jesu buka manje ngikhumbula amazwi amalungu ethi ntwana yami yekukuba isigila mkhulu buka manje ngikhumbula amazwi amalungu Let's go now, me go go miss you now.
Exclusive record.